Kua neke atu I te 50 tau a Miri Hawiki e whakakau rera ake ana I ngā kaupapa Māori. Engari kātahi tonu nei ia ka whakanuia mō tērā whakapau kaha ōna. Anei rā te pūrongo a Heta Gardner.
Ngā roimata o te whakaiti.
Kei te noho whakamā I tēnei tohu. Kia hau, ko rātau ke I ka ki te awhia.
Koenei a Miri Hawiki, he kuia kua kōkiri whakamua a kua tautoko ia ngai Māori mo te neke atu I te 50 tau. Ko ia tētahi I tū hei wātine Māori neke atu I te 45 tau ki muri. Ko ia hoki I tū hei tuara mo te puari hauora o te awakairangi, a he tautoko I ngā tini marae me ngā mauhere Māori tāna I pīkau nei. Engari e ai ki tana whānau me tana pā, e hara ko ana pūkenga te tino mīharotanga o tēnei kuia.
Tana nā kai, he whaia mahana, mihi mihi.
Wetai wā tana hoa, mā ui ui tuna ke ngata kātuna e tahara mai.
Aha kua nō te ata tonu nei I puta te kōrero kua whakawhiwhia a Hawiki I tēnei tohu I tere whakakotahi te marae o Mangungu I o rātou kaumātua me tōna whānau ki te whakanui I tō rātou whāia.
Tēnei rangi tuna, kotahi haura nga tahata, puta mai te koroa kia, a mō tēnei āhuatanga mōna. He ka tere tana tuka hara mai, me hara mai ra kā tika.
Ahi ki te aroha. Tōna aroha ki tōna iwi, ki tōna marae, ki ōna hapū, ki te hāpuri, ki te tangata, ahokoa kōwai.
He momo anō nō reanga kē, engari he manako nōna ka whai oranga ōna akoranga, ki wāinga nui I te whakatupuranga, kei te heke mai. He ta Gardner, te karere.